wanyiso ni Kenya moko marach. An podo kang'eyo kuma Kenya dhiye. Kenya dwaro lemo. Kineno ka president manyoro wuok orakore akor gi president matiyo, mano piny mapod ubedo gi mor. Nyaka udog e chongu, nyaka walam Nyasaye. Kenya dhi marach. Nyolos komiti moro ato de nyaneno mato segore piny. Ji dok e ng'anyo. Ji dok e ng'anyo. In miwacho ni Raila Oluino, in be chak mari wa inyiswa wadhiye. An akonou ni Nyasaye ok ofuwo ma oweyo Raila pod nitie. Nyasaye ok ofuwo. Ne uru joma osedwaro president te mobedo machiegni gi president ma ji oparo ni oyudo ma ok oyudo gilalalala. Kata mana Jaramogi bang' kane ok obedo president 1992 otieko mana only 2 years to dhi kuom jachwechne. Kenneth Matiba kaka ne ji oparo ni yombo Moi ma Moi otame yombo, bang' mano Matiba wawinjo mana kilando ni Matiba otho. Koso ng'ato ni mwite ti winje bro winje ripode chieng' milande ni mwite koro neno Raila Odinga ni to Nyasaye.